ne turi mu nara gite ganga kia gome ya TV aho tubona abavene nara vene nara baraberewe cyane bambaye imuzu zera cyane aho bari ko baradefira ibintu biryoshye cyane kandi bakaba bavyitegekanije bambaye imuzu zera naho azirutse ari kirere kitameze neza bega kuri nokta aho rubere byagenze gute wewe
hari abanyeshuri benshi na wanyi baryohewe cyane bamwe bamwe bavuye mu Indiana baza gushigikira ibirori by'urumuri rw'amahoro bamwe bamwe bavuye mu
Yes, maona kwari n'abantu bakoraririmba ibintu bijyoshye cyane. Hariho ibintu bitaguwa neza cyane. Abana gihugu basidukanye n'iyona, abana gihugu mu ntara ya Gitega. Aho zirusari imvura iteye ubwoba cyane murabibona mu bitegereza cyane. Baraberewe cyane abana gihugu, abani bene ntare bo mu ntara ya Gitega. Mbega bene ntare bagize icyo bakubwira kubiki wewe? Kuri bene ntare ubona babambaye gute amerewe gute?
Bambaye impuzu zera gusa. Yerekana amahoro mu
Yes, yes, bakunzi ba KM TV nkuko muri ko murabikurikirana murabibona yuko ibintu bimeze neza aho abenegihugu bo mu ntara ya Gitega bose basidukanye n'iyonka nubwo twazindutse ari ikirere kitameze neza n'ikirere kino munsi wacu ari kimeze gute kuri wewe
hari hakanye cyane cyo tubona abantu bamwe bamwe bambaye imipira y'imbeho hapa ya uniforme bambaye ya white ngabo hari hakanye cyane
Twabonye n'ibindi bintu bishasha igitego mengira kirubakwa neza aho yotwara nyine kumwe urumuri nyene waje ahantu nyene bibereye ko ruhaba ndaga we gitego habonye gute kumwe ngo jina nyume ngo turahandi hano mu kisagara cha Bujumbura
ya bo igitego bari kwara hasano bari kwara subira mo neza mbonye baba ko bakangirana ama hotel cyangwa ama building ya ama entreprise nta ubiza ariko bako akura neza cyane ya sanete
Eh biragaragara neza mbega ino stade nka wewe ino stade ikubwiye iki ino stade wewe ikubwiye iki ino stade Ino stade duhagaze ko.
Bon, stade muri umwanya irasharije cyane kuko iriko abantu benshi baryohewe. Bambaye izo uniforme zisa.
Yes, biragaragara neza bakunzi ba KM TV nkuko muko muradukurikirana. Biragaragara neza ko ibintu biteguwe neza ku rutonde. Aha turi muri stade ingoma. Ni stade iberewe cyane murabona abene gihugu bambaye neza. Baberewe cyane bigaragara ko bari biteguriye igikorwa cy'uno munsi igikorwa kiryoshye cyane tubona abantu bigabuye imigwi mu mihingo itandukanye abanyeshuri badasanzwe bose bamerewe neza baberewe tubona ko ibintu byose byategekanijwe neza na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aho tuko turagaragaza twese ishusho nziza y'igihugu cyacu cy'u Burundi turabona ko babiteguye neza atagatosi aho tubona abenegihugu bose bahari baje babyitegura ndetse n'abandi bantu bakuba barava mu mihana barashobora kuza gushika ngaha
Ego bona bose barahari n'abanyeshuri hariho n'abavuye mu buzi mu mihana bose bafite trois d'entre bose barahari bari
bose bigaragara ko baje gushigikira urumuri rw'amahoro bakunzi ba KM TV nkuko muko murabibona twishikiye mu ntara ya Gitega biragaragara neza ko ibintu byose biri ku rutonde aha bene gihugu basidukanye n'iyonka ku rumuri rw'amahoro kugira ngo ibintu byose bigume biboneka neza kandi twese turi kumwe birashoboka mwari kumwe na Lor Kamwe na Chris Miguel kuri microphone za KM TV aho twaje muri rwa rugendo rwacu rwa misi yose gukereka ishusho nziza y'igihugu cyacu cy'u Burundi twerekana n'ibiko birabera mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni mu kandi kanya aho twiteze banye n'icubahiro batandukanye baze gushika hano harimo n'umuvyeyi w'igihugu cyacu cy'u Burundi tugomba tubashikiriza uko biragenda ikibiriraho ciao